Ma fala mehlo mpe kalulu kalulu
uba ubanzi begazi begazi
eh eh senzi nikhwe isipha phansi isipha phansi
ya ya
isipha phansi
chiro
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 Ngothuso yami phela ukaphela umcimbi nikeza imali yongane nikeza imali yongane man
leta
kuza
kuza
ngicela Zaman, yazi, esikhundleni sokusebenzisa inyongo yenkomo, sizochitha igazi lika Zaman, senze umnikelo, akaguqiswe phansi.
Futhi kuzakalani la, nangitshele.
Mvalele umlomo, mvalele umlomo, mvalele umlomo, mama.